Nikikupea 1 million utafanyia nini?
Nitainvest.
Yo, niaje watu wangu hapa hivi kwa majina yanajulikana kama Dan Bees. Na huyu boys wangu hapa hivi anajulikana kama Dantes.
Na mimi naomba tu msubscribe to our YouTube channel.